Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the guy who like my cards, man. Lo hi nga ta hi king link, of course. Na manager plani hi katsa na vo gagashi kwala and also vo paparlani. Yeah, so as it turns out, swi komba ku ri khale nyana manager plan yi ri karhi yi hlasela makhadzi. Ni nga veka na screenshot lexi as proof. As you can see kwala loko khecha kwala naswona ku manager plan of course a yi ri karhi yi londza mali ya event of course leyi a yi ri kona le Against Stadium hi 2022 as you can see kwalano. So a hi vete ni tlula ya ka the recent matter. Yeah, so custom of course at 10th of July, as you can see Gagashi fika posted this post, atlhela a attach a screenshot, a hi vete ni yaka screenshot and then ta vuya ka leswi a nga swi tsala Gagashi. So loko fika hi pfula live hi fike hi swi vona ku manager plan yi fike yi tsala similar comment mara makhadzi ya respondin. So a hi twoleni ku laha yi fike yi tsala yini, yi fike yi tsala yi ku that guy by the name of Lucky who's working with you and managing your work owe us money for the gig in 2022 Giyani Stadium. We are still crying for our money. Hi leswi yi nga fika yi kombisa swona as you can see kwalano. So yi vula event leyi a yi ri kona of course leya makhadzi family day leyi a yi ri kona le Giyani Stadium. So ya na paparhulani of course a yi invitiwini ka that event as you can see kwalano. So loko hlamula swa ku why manager plan yi nga yi kumeka ya ha kolota ya ha lundza mali ya ku ri ka a ya ha ri manager ya paparhulani ma yi kuma mhaka leyi even if ku nga ku ri ntiyiso mara a swi make sense ku a ya ha ri manager ya paparhulani ma yi kumela mhaka leyiwa and this is still on top of that mhaka yi tlhela yi nyanya because na yona manager plan swi dumini ku yi kolota paparhulani 15,000 na a yi hakelanga so yi kolota yi londza wun'wana ku ri ka no a yi hakelanga so eyi swa ku a ni voni swi hlangana straight mina hayi a ri hedzi mara a yi changa kahle of course because makhadzi ivi a responda la a hi tlhela ni Xitsonga swi kota ku olova la nga faka kombisa ku pulani i khale ni kha ni lava ku block-a mara ni vi ni realize ku kahlekahle wena ho lava fame hi vuna bya wena and se ye ni decide of course ku ni va nhwana wa kahle ni nga ku beheli mbilu of course because handle ka page ra mina ku hava ndlela yin'wana yi nga ta kuma hi yona fame hi leswi a nga faka kombisa swona makhadzi kwalano. So tanihi swi ni nga mi kombisa hi screenshot lexin'wana a ku ri khale swa ku manager plan kha yi commenta the same thing ku yi lava mali ya ni kombisa ku a swi make sense because a ya ha manage paparhulani maswona a swi make sense. And then a tlha kombisa ku hayi manager plan of course a swi endli fast before I block like in a way I spread the more lies xihatla swinene before I block and then a tlha kombisa ku hikuva risimu ra yena of course ri lwa against nani corruption and also hlawula mbala as we can see kwalano hi mhaka ku hi rhandzana and then ni nge allow munhu wo fana na wena of course ku va a hi hambanisa like a hi divider okay. Ndzi ta tlha kombisa ku ni rivelele vanhu hinkwavo of course lava nga sabotaja event ya mina le Giyani le because na ti rhandza ti-fans ta mina ta Vatsonga hi leswi a vuya a kombisa swona makhadzi in overall kwalano. So Gagashi nga Gagashi ivi a ta chela munyu kwala exilondzweni na nga faka kombisa ku hi leyi manager yi vonaka tibolo ti lavaka ku pfula yi yaka ka page ra makhadzi yi khomenta loko ni ku ehleketa hi nenge mi ri na hemba ni ku nyike platform yo londza mali ka xaka ra wena Branic Makamu swi ku tsandzini se i ya londza makhadzi loko i tirhini as you can see n'wi endleleni BET award ya nenge a ta mbiyela kunene ya ne a ni makhadzi of course wa ku wina e BET award so Gagashi of course ivi a tsala sweswo kwalano ku a ku endliwe BET ya nenge ya ne okay then Gagashi on the comments ivi ya continue tsala ku ku n'wi hlanganisanyana na makhadzi le ndaheni restaurant se yi endle ingaku makhadzi i chomi ya yena like i fana na mina a ni delelaka as you can see kwalano. Gagashi a tlha continue of course a ku kumbe na yi lava BET award ya nenge na leswi Gagashi a kombisa swona. So mara in overall manager plan I think is very very wrong hi ku a nga ha manager paparhulani munhu loyi a fika va kha tsala swilo leswiwa ku hi swiswiwa loko a nga va ya teka over hambi foroman hambi mana manager ku hi current manager yi yona a fike endla swo swo hayi manager plan ande swa manager plan a swi hlangani ku because still na yona yi kolota paparhulani 15,000 swi dumini sweswo so a swi hlangani guys hi leswi ni nga ta vula swona. So unfortunately a hi changi kahle makhadzi na yena hei i respondeni hi ndlela ya yena So hi, mhaka ya kona ya confuse hi leswo.